iyojo iravuga ngo ntanguye kwanza kugusaba imbabazi kukubaza iki kibazo kuko benshi biyumvira ko ari ikibazo cyoroshye batiyumvira ko ari inyishu. Mbega Imana ni iya mbere mu bugingo bwawe? Mbega uratanguza Imana imbere mu bintu byose ukora? Nimba ari byo, reka ibintu byose uri gukora ubu urungike iyojo ku bantu 32 udakekeranya, ubone icyo Imana iza kugukorera ku munsi w'ejo. Imana iragukunda kandi wizere. Mu minsi indwi ibyo wifuza uraza kubibona. Kuko hari ibyo wifuza mu bugingo bwawe, kenshi uriganyira mu mutima, iyo ndonke ibi, iyo ndonke ibi. Rero tuma iyi odio ushobore kuronka Imana ibigukorere kubwo kwizera, ariko niwabona ari bigutesha umwanya kubirungika, uzoguma urindira n'imyaka indwi, inyishu zawe zitaraza, utarazibona. Ndakwinginze urungike ubu butumwa mu kwizera. Mu kwizera niko kuzogukiza. Urungike Imana iguhezagire, Imana ikuzamure gato gato mu byiyumviro n'ibindi n'ibindi. Yesu araguha umugisha.